Tinga ngora vati chipuku tamisoti, chova zaita kunge munyika mune mariro.